abakinyi twabonye ko bakwiye kuza kudufasha mu ntwarikazi mu mugwi w'intwarikazi aho twabiyumviye ko cyane twaravye mu championi heze turabona ibikorwa bariko barakora turifuza yuko boza kudufasha natwe mu mwaka kugira turabe ko intwarikazi zosubiza ikibanza zahorana ciza ndetse zizekana kirenga twazanye umukinyi wa mbere twamukuye muri la Colombe akaba yitwa Samantha Torres akaba aje kudukinira umwaka umwe rero kumbure tubonye ukuntu ari karadufasha bizotuma tunamusaba ko yosubira kuyongeza n'uwundi mwaka kugira tubandane dukorana ibikorwa mu ntwarikazi ko tubona yogira hadushitsa cyo gituma twamurondeye kugira adufashe uno mwaka agira kabiri twamukuye muri Maika y'igitega akaba uwo mukinyi akaba yitwa Kizimana Arine aho aje kudukinira umwaka umwe bwa ni ngo dushora kumvikana kadukinira imyaka n'ibiri uyu mwaka w'inkino tugiye kujamwo turiko turitegura cyane kugira turabe yuko kiya kibanza cha kane twarose umwaka wahera tunakirenza nicyo gituma iyi ni intango turiko turarona n'abandi bakinyi bashoboka dushobora imana izo dushoboza kugira turonke uburyo tubegeranye turonke abakinyi bashoboye ku buryo tuzoshobora kuronka ikibanza gishimishije turifuza kujya muri ihiganwa dutangura mu mwaka uza cya imiterere umenzi dufise abakinyi bakwiye kandi bashoboye uko tuja hamwe nkuko twahora kera twe kera muri intara ya Bubanza umugwi w'intwarikazi barawutinya cyane kuko ari umugwi ufise urukundo twashira hamwe cyambere cyoco tugakundana abakinyi barakundana twebwe komite tugakundana rero saba staff ko yosubira igahagurukana za nguvu twari dufise kera tugasubira tukerekana ko umugwi w'intwarikazi bubaho kugira ndetse n'iyindi migwi ibone ko umugwi w'intwarikazi ushoboka kandi uriho zokora bikomeye abakunzi b'intwarikazi cyo bokwitega bokwitega ko ari umugwi ukomeye cyane kandi tuzobatetereza ico tubasaba ko basubira kugira akanovera ko gukunda umugwi wacu bagahaguruka ku buryo bawushigikira kandi turazi ko bizogenda neza